ibandla lama wisila semazantsi njengo president wamashumayeli besekethe ngiyithathe ithuba ke lokubana ngamkele usimlindele kothoyi kwi association yabashumayeli zakwenza ke lo msebenzi ngizawucela uvice we-CTV novice wesekethe bathabathe ngomthika sizawuthabatha ifulo awuthathe ngabo la vesi yokugqibela ethi nazo izixhobo ngeli xesha simthandazelayo immediately sigqiba nje kanjalo simxhulise simamkele kumanyano lwabashumayeli
nazo izixhobo
Take ingoma abahlabeli ngicela toko o president naba ne executive ye sithili kunye ne executive ye sekethe simqhawule ngiyavakalisa ke kotoyi ngokusesikweni egameni loyise nelonyana nelomoyo oyingcwele kokubana ukusukela namhlanje kwelibandla lamawisi lasemazantsi ungumshumayeli wendaba ezilungileyo elmanyanweni lwabashumayeli ulilungu lomanyano lwabashumayeli ngokrestu inkosi yethu amen.